Completed?
Done. Nah.
Missy, you?
It's good.
Okay, go, go, go,
USB,
go, go.
USB,
wait.
USB,
oh, go. USB, USB, USB,
USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB,
USB, USB, USB, USB, USB,
USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB,
USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB, USB,
What was the one?
Number one was in.